popcorn kamwe kama kawaida wakabi au tajinja of course safu pesa ficha wazinga wa Busoga. I love you.